Riana mungā taumahikihiki a ao ki Brazil he te tau 2016.
Oh, well, sevens is now Olympic sport, so you're going to see...
He hākina urume pia te whutupōro toku whutu ināianei. He toko maha e uru atu ana ki te hākina. He oi, he oranga pai mō ngā kaitākaro pā whutupōro.
Ko Tyla, Hannah Brand, rātou ko Christina Su, ngā kaitākaro kei te kapa tū whira wahine, hie hiana kia whai tū ngā ki ngā urume pia. Hei tā Tyla, nā te pā whutupōro I maui āia ngā puke ngā matua.
It's given me all the basic skills required for sevens, catching...
Kua aku au I ngā momo pūkinga te whiu me te hopu te pōro me ngā pūkinga tepe.
He oi nā te araki o te hākina whutupōro taki whitu I te ao, e kōwhiringa ngāore nua mana te whakatau ko ehia hākina ka whāia.
Sevens.
Why?
It's the Olympic sport. Touch, I don't think... Well, not. It won't get to the Olympics, whereas sevens, it's given us the opportunity to go to the Olympics, so definitely...
Te matai te whakataetae pāwhitu pōro o te tāhi mana hei te rātu e tū mai nei. Rahia Timutimu, te Kaea.